kuyendeke ekuphileni kwakho njengemzalwane, uzile, uthandaze, unikele. Kuyendeka bese uba nemaphelekece ngoba kulokunye kuba ngathi umphumela awuboni. Khumbula sihlobo sami, sale ukhuthatwa ukuthi ngubani lothide disho letinto noma dende letinto. Akuzange kuba lisondo, akuzange kumbe kusukela kumfundisi, kepha khumbula ngumyalo lovela enkosini yakho lenguJesu. Sale ukwendela Jesu. Noma ngabe wena awuboni lutho, khumbula ke, ungahambi futhi ngekubona, hamba ngekukholwa. Kholwa ukuthi letinto lethi ngoba tashiwo ngJesu tinemvuzo lomkhulu. Liso lisengaboni, indlebe isengakefa, kepha Jesu ukulungisele umvuzo lo special. Vuka udle singwaselisuku, silive la nkulunkulu. Lamhla sisithola encwadini yemisebenzi yabapostoli sahluko 3, izenzo 3. Lenzaba ngiyakholwa ukuthi uyayati, nabo boPetro naJohane baya ethempelini. Naku ke lokwendeka ethempelini, nang verse 2 uthi, kwakukhona indvodza lethite leyayisishosha selokhu yadalwa. Yayihlete enzaweni lekuthiwa yintfunja lenhle. Yayethwalwa onke emalanga, ibekwe ngasentunjeni yendela kucela kubantu lababengena ethempelini. Yathi nayibona boPetro naJohane bangena, yacela ukuthi bayiphe noma ngayini labe bangahle bayiphe kona. Ngiyesabasaba la kulo verse 3, kunengi lokuhle lengingakusho kusuka kulo verse 2 lokufaka ekhathi ukuthi lendvodza kuyabonakala ukuthi emnothweni beyingasikahle, njengalokhu nasemtimbeni beyingasikahle, kepha lokuhle leyakwenda ayihlalanga endzaweni lengasikahle. Yahlala emnyango entunjeni lenhle. Beyivuka lilanga ngelanga ithi ngibekeli entunjeni lenhle, ningangibeki noma ngupi. Beyivuka iyoti beka kulendzawo noma kumbe kulamanye amalanga ingatholi lutho loluhle, kepha yachubeka yahlala endzaweni lenhle. Sihlobo sami, kuyendeka kube netinfo letingakalungi empilweni. Kuyendeka kube khona la umfishane khona, la umunyu khona, la ungathandzi khona. Kepha lokukhulu yati tintfo leti kahle, yati tindzawo leti kahle. Ungativeti ukabi, tintfo leti kabi atitendekile kuwe, kepha wena ungativeti ngazuthi ungiletintfo. Mangabe kunetinto leti kushayile, ungaveli ngathi ushayekile. Mangabe kunetinto la umfishane ngakhona, ungaveli sekungemanikiniki sewutiyekele. Vela entunjeni lenhle, haleluya. Thola lisango lelihle lothi awuvela ngalo. Vela ngetimbatho, vela ngekudla lokuhle lokumnanzi. Vela ngemakha lamnanzi. Vela ngetinto lethi tawukwenda ukuthi loku lomfishane ngako kungabi ngoloku kuhambela embili. Don't let your circumstances define you, but define yourself ngaloku uNkulunkulu lakwendile kuwe, hayi loku lokwendeke kuwe. Bese ke ekugcineni ngithi lendvodza lilanga ngelanga leBhayibheli lithi bebavuka bayoyibeka kulendvunja. Kungendeka itolo akukalungi, ayikakutholi beyikufuna, kepha ayishongo kulelanga lelilandzelayo ukuthi sale ningiyekela. Emandla asethembeni, beyivuki nelithemba ukuthi yebo itolo angatholi, kepha lamhla lilanga lelihle, lilanga lelisha. Ngibeke nendzaweni lekahle, tinto leti kahle titawukwendeka. Nawe ke sihlobo sami, tinto letinyawukathi tholi itolo atikalungi itolo, kepha lamhla kubeka uti beka endzaweni lenhle ngoba lilanga lelisha lelinetinto letinhle. Amen.